An James Ochieng Nyabiondo awuok kwa sweta to wuon. Mokwongo an disability, to bedo na disability okumona timo gik matimo. Anyalo gone mama Fatuma full network erokamano maduong' kuom kelo kambi maduong' ni. Nikech tijni nang'eye to kuma nanyalo time ne onge. To kuom sani okelo nwago machiegni. Tijni biro konya mang'eny kiana wuon kod familia maga. Nikech apuonjora kuoyo lep mon, akuo lep chuo, takuo lep sude, to wabro kuo nyaka sanitary towels mag nyithindo manyiri maginyalo borego ka ging'iyo malo. Koro seche ma magi te timore mokwongo ni okony o empower Migori mangima. Sana sana e buo jok man kod ng'ol. Nikech gini odilgo gi jok man gi ng'ol, youth kod women. Koro nikech odni kako yawe sani, dhana dek go te yudore ot ka. Wan kod yudhe, wan gi jogo mong'ol, wan kod women. Koro joma mine go, moko konyowa e kuoyo gik magiborego, moko bong'e nyaka kuoyo uniforms ma mama poge skunde kuom nyithindo mok nyal. Omiyo kuom mano okonyo nyaka jonyuol bende mekor gweng'. Samoro in inyalo yudo ka nyathini dhi e skul ka onge kata nanga morwaki. To kwa kuoyo ka to luongo uto kao, matiende ni ng'ato ka ng'ato dhi yudo kaka okonyore. Mano tich maduong' mokwongo timo nikech ojali maisa. Nitie nyathi minyalo riembi nikech ok odhi skul, nikech olak mana uniform. Iyudo ka ng'ama dichuo sianda ni obarore ko ng'ama nyako be ok oromo. Omiyo akwayo ni tijni kaka en ni, mostly kata ka in disability, yie mondo konyi ing'e kos moro ma ka chieng' moro gima kama oyawore e gweng'u tiyudo gimitimo. Kik ibed abeda ni in disability ni biro kwecho.